your poor thing to watch you build a sango on the egg and the root of the door of the dog. Siepe na madongo ki matindo sewea Nipindo donkie, niele wa bende dongunda Uoba kiki wewa pindi nalo tiekoa Uoba kiki wewa pindi nalo tiekoa Kuyo makoa, kane nobe kakajito O siepe na madongo ki matindo sewea Kangiyo tunge pinyi, jiru toyo goku Giringo koni kocha kogi yudo kue onge Atoa niso u, kue yudo kumu piesu Inno midwa rokuwe, piesu luongo I Inmidwa rungimba, piesu luongo I Kangiyo tunge pinyi, jiru toyo goku Giringo koni kocha kogi yudo kue onge Atoa niso u, kue yudo kumu piesu Inno midwa rokuwe, Yesu luongo I Inmidwa rungimba, Yesu luongo I Inno midwa rocha, Yesu luongo I Inmidwa rungimba, Yesu luongo I Ayeri pinyi donguna, Yesu I Omgyo I, kikiwe wa kendwa ni kukawa rungte Pinyi donguna Yesu ni omjo ki Kiki wewa kendwa ni kukawa rumote Pinyi donguna Yesu ni omjo ki Kiki wewa kendwa ni kukawa rumote Pinyi donguna Yesu ni omjo ki Kiki wewa kendwa ni kukawa rumote